zikunkwambiri taona manja mwamba moni nonse moni 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 kuna miango uko ndipo moni 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 Malawi lero tiri okondwa kuti Mulungu watipatsanso mpata kuti tikhoza kupitiliza ndi maphunziro athu ndipo ndikufuna ndikulonjezeni kuti Mulungu watisungira madalitso ankhaninkhani madalitso ambiri akuti inu ndi ine tiphunzire limodzi tsiku la lero tiyeni tipemphere mulemekezeke Mulungu Atate wathu wakumwamba Mulungu wachifundo chifukwa mwatilola ife ana anu lero kusonkhananso monga metachitira kukumana kudzamva mawu anu mudalitse aliyense wa ife mudalitse onse amene akumvetsera pa mawires awo komanso amene akuona ndi kumvetsera pa TV chisomo chanu chikhale nawo komweko amene ali mjira mwayendetse bwino kuti afike kuno mwamsanga kuti tonse tipitilize kumvera limodzi mawu anu chisomo chanu chikhale nafe mwambuye wathu Yesu Kristu amen. Lelo ndithu tikupitiliza maphunziro athu ndipo nonse mwalandiridwa ku msonkhano wa lero ndipo Ambuye alemekezeke ndipo adalitse aliyense wa ife phunziro lathu la dzulo mutu wake unali wakuti Mulungu woona malingana ndi kuphunzira kwathu kwa dzulo tinapeza kuti pali Mulungu mmodzi amene ali woona ameneyo ndiye Yehova amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ameneyo ndiye Mulungu woona kulibenso wina ndipo phunziro lathu la mawa mutu wake udzakhala wakuti mphatso yaikulu ya Mulungu ku dziko lapansi mphatso yaikulu ya Mulungu ku dziko lapansi tsiku lina Mulungu anapereka mphatso ya mtengo wapatali ku dziko lino lapansi ndipo mphatso imeneyi ndi mphatso yanji phunziro limenero lili mawa koma phunziro lathu la lero mutu wake ndi wakuti Mulungu wabwino dziko la mavuto chifukwa chiyani Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino koma dziko lapansi lili pa mavuto ambiri chifukwa chiyani Mulungu ali wabwino dziko la matenda dziko la imfa dziko la njala dziko la nkhondo chifukwa chake ndi chiyani phunziro limenero ndi limene tikuti tilionere limodzi kwa musayiwale muli chigonjetso mwa Khristu Yesu 1 Korinto 15 verse 57 Bible likuti koma ayamikike Mulungu amene achipatsa ife chigonjetso mwa Ambuye wathu Yesu Khristu ayamikike Mulungu amene tamphunzira dzulo amene amatipatsa ife chigonjetso kudzera mwa Yesu Khristu mpulumutsi wathu ndi mbuye wathu pamenepo timuyamike Mulungu tikhoza kugonjetsa kugonjetsa mayesero kugonjetsa Satana ndi mphamvu ya Yesu Khristu mpulumutsi wathu mdziko lapansi muli mavuto ambiri osaneneka muli nkhondo muli njala muli zowawa zambiri nkhondo zimene zikumenyedwazi ndi mbali ya mavuto zida zamphamvu zopsa za nkhondo zikupangidwa mmayiko osiyanasiyana akasinja amene maonaja sanapangire kukaphera gwape yayi akasinja adapangira kuti adziphera vanthu chotero dziko lili pa mavuto opsa dziko lili pa mavuto tindege ta nkhondo tikupangidwira pangidwirabe topsa muli mavuto a njala mudziko lapansi anthu kulephera kupeza chakudya chokwanira mmakomo mwawo kulephera kupeza chakudya chakuti adye tsiku ndi tsiku njala yavuta kwambiri kufika pakuti ngakhale akuluakulu kumaito khala ndi umbombo kumpondera mwana ndi jombo asapisemo ndithu mbale mavuto tiri nawo ambiri njala ana amasiye ana ovutika ndi njala ndi akuluakulu omwe zonsezi tikukumana nazo padziko rino la pansi mavuto ngatameniwa anadzwa bwanji mulungu wathu ali mulungu wabwino ngomwe ngomwe mena analenga dziko la pansi Bible imati ndipo Yehova anaziona zonse anazilenga ndikuzipanga ndipo taonani zinali zabwino ndithu tsono mavuto amenewa anachokera kuti nkhondo zonsezi zachokera kuti mavuto onsewa achokera kuti ana amene akungophana ndi mfuti malo osiyanasiyana zimenezi zikuchitika bwanji zimenezi zabwera bwanji lero ndilo tsiku lakuti tionere limodzi kuti chifukwa chiyani nkhondozi chifukwa chiyani mavuto ali ambiri pa dziko lapansi yankho tilipeza mbaibulo yankho tilinalo tikamaphunzira mbaibulo ndiye lero tatiye tionereni limodzi kuchokera mbaibulo kuti baibulo litiwuza zotani dziko lokongolalo dziko labwinolo chifukwa chiyani lili mavuto kodi dziko linali ndi maonekedwe otani pamene mulungu adalilenga tilowe mbaibulo tsopano Genesis 1 verse 31 Bible kuti ndipo anaziona mulungu zonse zimene adazipanga ndipo taonani zinali zabwino ndithu zonse zinali zabwino kodi uchimo nanga unayamba bwanji mavutowa anayamba bwanji zinayamba bwanji zinthuzi Bible litiyankha chifukwa muli chigonjetso mwa Yesu Khristu ndipo Bible linawo mayankho azonsezi chiyambi chake ndi chiya Ezekiel chapter 28 mukawerenge chapter chonsecho verse 12 mpakana 17 koma sitiwerenga mavesi onsewo kwa lero ndangokupatsani kuti mukafatse mukawerenge mokwanira bwino kunyumba koma ndikuwerengereni mavesi ochepa Bible kuti wobadwa ndi munthu iwe kweza nyimbo ya maliro yolirira mfumu ya Tulo nuziti kwa iye atero ambuye Yehova wakomera muyeso ndi chizindikiro wodzala ndi nzeru wokongola wangwiro unali muideni chirengedwere iwe aukamba zamu wina amene anali wanzeru wokongola ndi wangwiro chirengedwere wina anali wanzeru wokongola komanso wangwiro mena analengedwa akati wangwiro ndikuti wopanda chirema wopanda banga nana amene ndiye akuti mwala uliwonse wamtengo wake unali chofunda chako sadio topaz diamond berulo soham ndias safiro nofek miala yonse yamtengo wapatali iye amapondapo ndikumaenda mukakangowerenga mokwanira bwiro Bible kuti verse 14 unali kerubi wodzozedwa wakuphimba ndipo ndinakuika unali pa phiri lopatulika la Mulungu unayendaenda pakati pa miyala unali kerubi wakuphimba wolengedwa amene akunena apa anali kerubi kerubi ndi mngero ndiakati kerubi wakuphimba mngero wakuphimba ndi mngero amene amayima pamaso pa Mulungu kukhala pafupi ndi Mulungu kumwambako mngero amene analengedwa wokongola mukakapitiliza kuwerenga akutiwuza pa verse 15 kuti unali wangwiro njira zako chirengedwere njira zake khalidwe lake linali langwiro lopanda mavuto koma kuti chiyani kenako unadzikuza verse 17 unadzikuza mtima mwako chifukwa cha kukongola kwako ndipo muone kerubi amene mngero kerubi amene yu mngero amene yu Bible kuti analengedwa wangwiro wopanda uchimo wopanda chiremba komanso anali wokongola mchirengedwe chake ndiye akuti iye akuti anali wokongola wangwiro mpaka na choipa chinapezeka mwa iye tamvera nisopani Bible sili kunena kuti choipacho chinachokera kuti ali wangwiro choncho koma tsiku lina choipa chinapezeka mwa iye ndiye akuti anayamba kukula mtima kudzikuza anayamba kudzikuza chifukwa chakukongola kwake wadziwa kuti ndine wokongola ndiye anayamba kukula mtima chifukwa chakukongola kwake madziwa anthu ena akadziwa kuti ndi wokongola amatha kukula mtima nangasi wokongola ndikuenda kwavuta kwambiri chifukwa ndiwakhongola and hoshatiwe kuti awa ndiwakhongola ndimaendedwe omwe ndiye anakula mtima anadzimva kuyamba kunyada chifukwa chakukhongola kwake ndiye mukakapitiriza kuti ndidzakugwetsa ndidzakutsitsa ngero ameneyi anayankhula mawu kumwamba Yesaya 14 verse 12 mpaka na 15 anati chiyani mukawerenga verse 12 akumnena kuti wagwadi wagwadi koma ine ndifuna ndiyambire verse 13 ndipo iwe unati mumtima mwako ndidzakwera kumwamba ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu ndidzakhala pamwamba pa phiri la khamu mmalekezero akumphoto ndiye mumve ndidzakwera pamwamba pa mitambo ndidzafanana ndi wamwamba mwamba mugwira mawu amenewo ndidzafanana ndi wamwamba mwamba mukubva tamvetserana ameneyu ngero wakuphimba uja amtchulatu mukakawerenga bhaibhuli lachizungu la King James Version pa Yesaya pombo amtchula kuti dzina ake anali Lucifer muchizungumo ameneyo akuti chifukwa chakukongola anambokula mtima kena akakula mtima kucha kwaonjesa ndiye anafuna kufanana ndi Mulungu wolengedwa anafuna kufanana ndi Mulenga ndiye anati ndidzakweza mpando wanga wachifumu kufika pamwamba pa nyenyezi zakumwamba ndiyakuti ndidzafanana ndi wamwamba mwamba amafuna chani tsopano amafuna akhale Mulungu ndiye amchite impeach Mulungu pampando agwetse boma la Mulungu anchotse Mulungu pampando ngati anthu amaukira maboma pa dziko lapansi siwo oyamba yayi adayamba ndi Lucifer kumwamba onse oukira boma akaukira akungoyenda mmapazi mwatate wawo mdiyerekezi tamvani tsopano baibuli kuti cha popitiriza inu ndide tikuyeneka kumvetsetsa chifukwa chakukongola chafuna kugwetsa Mulungu pampando baibuli kuti chiyani nkhondo inakula chivumbulutso chapter 12 verse 7 mpaka na 12 imeneyo mukatha kuwerenga ndikumaliza bwino lomwe kunyumba chivumbulutso 12 verse 7 ndi verse 12 mpaka na verse 12 ndipo munali nkhondo mmwamba Mikayeri ndi angelo ake Mikayeri ndi Yesu ndi angelo ake akuchita nkhondo ndi chinjoka chinjokanso ndi angelo ake chinachita nkhondo kwa mukakawerenga mukamvo ti chinagonja fa verse 8 akuti ndipo sichinalakika kapena kuti ndipo sichinagonjetse chinaluza nkhondo atagonja nkhondoyo anamponya pa dziko lapansi ndi angelo amene anamvera onse anawaponya ndikuwagwetsa pa dziko lapansi ndi akumtchula kuti iye wotchedwa mdiyerekezi ndi satana wonyenga wa dziko lonse ndiye kuti chiyani tsopano wina wolemba mabuku adati zimene zikachitika zakuti atambokula ndima nafuna kufanana ndi Mulungu ndiye anapanga plani yoti achotse Mulungu pampando amgwetse ndiye sungangochita yayi anayamba kampeni kumwambako akuluakulu akuza ngero adzake mukuona Mulungu uyu chilipo tikupindula ife palibe palibe tingokhalira woyera 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 kale 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 woyera 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 pali phindu pamene palibe palibe angerwe nawo ine mukangondilola kukhala Mulungu ine kutenga bando umenewo munjoye mudye bwino mupuma sizomangoti woyera woyera ufulu wanu mukhala nawo maufulu wanu chenjera nawo ufulu wanu mukhala nawo zonse zikhala ziri bwino pochita kampeni wolemba mabuku akuti Mulungu anamuitana kangapo kumuchenjeza iye uja osamva kumbakawuzanso tamani nyengerera iti ndirole kampeni kupitilira Mulungu angoyang'ana tamani takuwuzani chimene chimandikondweretsa ndi Mulungu nchakuti Mulungu amatikonda tonse chifukwa chachikondi sapupuruma safulumira kuononga amafuna kuti patsampata ndi anamuyang'ana angelo aja anambopanga zisankho ena anamvera ena sanamvere kenaka patafika poti zinthu siziri bwino ndi anamugwira ndi angelo ake anamvera onse anakutumula kuwachotsa kumwamba lengu 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 kudzagwa pa dziko lapansi tasa onse agwa kuchokera kumwamba kucha amene anagwawo Bible imatiuza kuti ndi mbali imodzi ya mbali zitatu za angelo, one third of the angels, two thirds zinatsala ndi angelo ndi mulungu kumwamba. Ambiri ndi kutokoza mulungu fa ambiri ndi amene anatsala ndi mulungu, one third yokha ndi amene anagwa ndi Lucifer. Tamene takuzani tikamati one third musese ndi ochepatu, tonse tili pa dziko lapansi tachepa. Satana iye akhoza kugawiza tonsefe ngero mmodzi mmodzi. Iwe uzionetsetsa uzichimwitsa uyo, iwe uzichimwitsa uyo, iwe uzichimwitsa uyo, tonse tili pa dziko lapansi dzitsalanso dzina dza mbirimbiri dzosowa anthu omachimwitsa. Chifukwa ndi ambiri anagwa pa dziko lapansi. Ndiyetaimana amayi abambo mumvetse izi. Ndi akuti ndipo ndinamva verse 10 mawu akulu mwamba nanena tsopano zafika chipulumutso mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu. Chipulumutso chafika ndipo iwo anamulaka iye chifukwa cha mwazi wa mwana wa nkhosa, chigonjetso mwa Yesu Khristu ndi chimetu kunena. Ndi akuti chifukwa chake kondwerani, verse 12 miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, tsoka mtunda ndi nyanja, tsoka dziko lapansi. Auti fwa chani? Chifukwa mdierekezi watsikira kwabweko, mdierekezi satanayo ndi angelo ake wagwera ku dziko lapansi. Tsoka dziko lapansi kuti chenjeza tsopano. Mmenemo Adamu ndi Hava ali bwino bwino ndi Mulungu, ndiye satana wagwa pa dziko lapansi ndi angelo ake amnamvera aja. Tsoka mtunda ndi nyanja, tsoka laife rabwerera pati wagwera pa dziko lapansi satanayo. Luka 10 verse 18 kugwa kwake sanango kwa mwachisa wa watu, akuti Yesu adati ndipo anati kwa iwo ndinaona satana ali mkugwa ngati mphenzi wochokera kumwamba. Ndinaona satana ali mkugwa ngati chiyani? Mphenzi wochokera kumwamba. Pakugwa anagwa chong'anima, anagwa ndi ulemerero wakuti ng'ani akugwa. Koma kugwa mkugwa, kugwa chong'anima, chosang'anima mfundo ndi akuti wagwa. Ndiye point imene ndiye iyeyu anagwa chong'anima, koma point ndiakuti anachigwetsa kuchokera kwambako chinagwa thasa pa dziko lapansi. Ndiye chinapanga plan jealous, nsanje ndinu, nsanje ndine pamenepo ndiye pagona nkhani imetidziunika nthawi zonsezi zimeti kumale pano kuyang'ana Adamu ndi Hava akunjoya akusangalala. Awa ndiye adzinjoya, awa ndiye adzisangalala, palibe ife tichitepo kanthu. Ndiye tichite kanthu tifanane, tonse tionongeke, tonse tivulale. Ndiye mukawerenga Genesis chapter 3 verse 1 mpaka 6 muvetsetse tusinditha kunena chilichonse chili pamenepo. Bible ikuti njoka, ndipo njoka inali ya kuchenjera yoposa zamoyo zonse zamtengo. So chimene achita satana akamabwera samabwera yekha moonekera, chimazemba, chimakalowa mwa wina, akhozolowa mwa mkazi wako, mwa mamuna wako, mwa nzako, amakalowa mwa chinyama. Ndiye nthawi imene analowa mwa njoka satana uja tiya asochito ndiona nkomwe nkomwe achenjeza kale, tsoka mtunda ndi nyacho. Ndi chinakalowa mwa njoka psiya, njoka ija kukakwera mu mtengo woletsedwa umene Mulungu anati mitengo yonse ya mundamu mudyeko, koma mtengo uli pakati pa munda wakudziwitsa ndi zabwino ndi zoyipa usadzadye umenewo, chifukwa tsiku limene mudzadya mudzafa. Ndithu nde mutamumva satana ali mwa njoka muja. Hava akuyenda akuthyora zipaso, ndiye akuti njoka inayamba mukakawerenga inati eya, ndimene inaambira kuyankhula mukawerenga eya. Kuyankhula mamba choncho eya muchizungu kuti aha ndiye kuti chiyani, cholinga chake chile chiyani, ili ngati rukwemu, ili ngati rukwemu eya, cholinga cha eya chakuti uja atembenuke aya aleke kulowera kumena malowera atembenuke. Jana tembenuka ndikuyang'ana mu mtengo waiona njoka ili masatani tani tani tani. Ndiye njoka inayankhula ili mwamba, amayankhula ndi satana. Ndi satana ndi tambwali pipit tamverani mmene anafunsira. Ndikukumbutseni Mulungu anati mitengo yonse ya mundamu mudyeko, mitengo yonso ya munda mumudie koma mtengo wakudzivisa zabwino ndi zoipa umene uli pakati pa munda musadi mitengo yonso ya munda mumudieko anatero Mulungu ko mutamva mene chinafunsira chidiapo hey. Akuti kodi Mulungu anati mitengo yonso ya munda musadie mwachimva chatembenuzo ndi chitabwali pchipchiti mujika chikundimvanso tumendutelemu mujikala chero ndi satana amango pinda pangono hafa nkuyanga yana ni mitengo yonse munda mundidye koma mtengo uli pakati pa munda tisadzadye chifotse kumeti dzadya tidzafa ndithu satana akuti kufa simudzafai koma akudziwa Mulungu kuti tsiku limene mudzadya maso anu adzatsekuka mudzakhala ngati Mulungu mtima umwe uja wofuna kufanana ndi wa mwamba mwamba anamba kudzala mwa hafa mudzafanana ndi Mulungu wakudziwa zabwino ndi zoipa mnjira ina ndinene chinenero chalero language yalero mudzakhala ndi ufulu wanu ma rights mudzawadziwa mudzadziwa mudzakhala ndi ufulu wochita zimene mukufuna ufulu wolankhula ufulu wochita zimene mukufuna Mulungu akuku mnjira ina amamuchita accuse Mulungu kumwimba mlandu kuti akungokupondelezadi zimene amanena zimene amatanthauza zimene koma zakufazo bi iwalani ndiye havala mwina akuluwa anena zona anathyola mkudya ungapatsanswa munawo ulemerero wa Yehova unachokera napezeka kuti ali maseche ndikuamba kusoka masamba pali nkhani yayikulu pamene pandilibe nthawi yoyirongosola koma tamverani nkhani yakuti muione apa vuto la hava kunali kulongosola mmalo moyankhafunso satana akuti kodi Mulungu anati mitengo yonse ya mundamu musadye iye akanangoti ayi terapo osalongosola malangizo apadera ndi amene mukadzapita kumlandu kukhoti kapena kwanya kwawo akakufunsafunso udabambuzi ndiwe udzingoti ayi phe osalongosola fokalongosola umpatsa ntaji nzako umpatsa ponena ndiye chifukwa chani ukuti suda bembuzi chifukwa sinda bembuzi full stop osamalongosola udabambuzi ndiwe ayi sinda bembuzi kungoti ntango idutsa ndipitapo nango mfa chakuti me kumbuyo udamva kuti me ndi umpatsa nzako ponena malangizo aulere amenewa mukadzapita ku mirandu akakufunsa kuzungu akamwe chibule takwata osalongosola hava malongosola mkomwe mkomwe hava ndikundabwa eti njoka ikuyankhula si malodzo amene malomo thawa ndawona malodzo iye ndi kumayibveserera ola inu mayi muchokera ku ntchito muli mgalu ku nyumba mukubwerera ku nyumba ufika ku nyumba galu akukuchingamirani mchira uli kwete kwete ali iyi kena kamumva takulandirani mayi ndiye iwe unena kuti zipo mkwambiri galu wanga amene uni malodzo uthawa anzanga dzandionereni kuli mavuto kuno chifani malodzo iti hava maiya ankhanjoka ayi ndi atadya nkumpatsako mwamuna wake uchimo unalowa pamenepo tsopano ndiye padakhota nyani njira mukawerenge nokha mukamvetsetsa zonse zili pamenepo ndifuna ndikuwuzeni kuti mmene anangodya Adamu ndi Hava chipatso cha mtengo woletsedwa pamenepo uchimo unalowa mavuto analowa Yohane 8 verse 44 audi satana ndi wabodza ndipo anali wabodza kuyambira pachiyambi ananamiza ngero ngati anatha kunamiza ngero kuli bwanjifu ananamiza Adamu ndi Hava ndipo akunamabe kufikira lero lino kuwawuza anthu kuti kulibe Mulungu satana amene alipe anthu kumakhulupirira ndipo chimatha kupusitsa anzeru anzeru nkukhala opanda dzeru kuwawuza kuti mwachokera kunyani ali tinachokera kunyani zoona takhala ndi nzeru mbale Aroma 6 verse 16 ndi 17 kodi simudziwa kuti kwa iye amene mudzipereka eni nokha kukhala akapolo ake akumvera iye mukhalatu akapolo ake ayemweyo mukadzipereka kumvera wina makhala akapolo ake amene pamene anthu amamvera Mulungu anali ana a Mulungu mmene anamvera Lucifer satana uchimo unalowa tsopano ndiye otsatira a satana mdierekezi Genesis chapter 3 verse 8 mukawerenga buno bwino koma Yesaya 59 verse 2 pamenepo mukawerenga mulungu akuti koma zoipa zanu zakulekanitsani inu ndi mulungu zoipa zathu kuopsa kwa uchimo uchimo umalekanitsa munthu ndi mulungu ndi ukangolekana ndi mulungu walekana ndi moyo. Aroma 5 verse 12 audifa chake monga uchimo unalowa mdziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa uchimo unalowa mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo kuti uchimo ulowe unabwera mwa munthu ngati mmodzi komanso uchimo uja utalowa chotsatira yake ndi cha imfa ndiye kuti imfayo yafikira anthu onse tonse chifukwa kuti tonse tinachimwa tonse tili mu uchimo amanja abambo vesi la mphamvu chifukwa tonse tachimwa kandi munthu woyera mzungu munthu wakuda mchaina mpochigisi wolemera wosauka mtundu wina uliwonse wa makani wa ulemu wa mwano aliyense ndi wochimwa mbusa shehe bishop aliyense ndi wochimwa patiko na pansi kuphatikizapo ine ndife kethena litimwe pya mtima ndi uchimo kufika poti ndi makana ndi wasala mbuye mundichitire chifundo ndi ndachimwa chifanyake njia chifanya kuti mkati mwathumu mulibepo chabwino ndiye tonse tachimwa chifukwa tonse tachimwa ndiye kuti imfayo yafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa fa mphotho yake ya uchimo ndi imfa ndi kuti tonsefe tsopano we are under death sentence tonsefe ndifo weruzidwa ukafa chifukwa mphotho yake ya uchimo ndi imfa atangochimwa Adamu ndi Hava sipanatenge nthawi yayitali zaka zingapo anaona anawo kuphana Kaini akupha Abele amba kuphunzira chisoni amba kuphunzira kulira mavuto alowa masamba amba kunyala kufota kumathothoka zoipa zalowa ayamba kumva kuwawa mavuto awa adalowa ndi satana mdierekezi diablos amene anadzachimwitsa Adamu ndi Hava pa dziko lino lapansi ndiye imfa yafikira anthu tonsefe ndipo imfa ikuthamanga ili ponseponse Aroma 7 verse 15 paka 20 pakuti chimene ndichita sindichidziwa taima ndikuze mukango werenga ndi fotokose Aroma chapter 7 verse 15 mpaka na 20 pamenepo Paulo akudandaula akuti chimene ndikuchita sindimachidziwa ndingonena mawu akulu ali kutsogoloka akuti chabwino chimene ndimafuna kuchita sinditha kuchichita koma choipa chimene sindifuna kuchita ndimapezeka kuti ndikuchichita mosavutikira automatic ndiye akuti ndikamachita choimpacho sine amene ndikuchitayi koma uchimo umene ukhala mkati mwanga uchimo umene uli mwa ine wakhazikika ndi umene ukundipangitsa zimenezo mpaka analira mwana wa mamuna Paulo akuti kalanga ine adzandilanditsa ndani mthupi la imfa ine tema ndikuze chimene tandauza Paulo ndichi kuti tonsefe ndife ochimwa timafunitsitsa kukhala abwino omulemekeza Mulungu koma timalephera pena ukhozokeza kuti ndifuna ndinjindirire sachimwenso bansena wina sandichimwitse ukangoona wina kuti iye choka sandichimwitse wina akakukopa kuti tiye ndithu tikabe iye sandichimwitse koma khale khale udzangoone winali kodi iwo magenza ngati ndiwenda taona mutuwo unganinene chanje ndigaliwe ambuye mundichitire chisoni nachimwa chifukwa chiyani timalephera kuchita bwino chifukwa uchimo uli ngati mwathu tikuyenda nawo kulibe wangwiro dziko laipa chifukwa cha uchimo umenewu zovuta ndi zambiri pa dziko lino lapansi Aroma 8 verse 22 pakuti tidziwa kuti cholengedwa chonse chibuwula ndi kugwidwa mzowawa pamodzi kufikira tsopano cholengedwa chonse chibuwula ndi kugwidwa mzowawa kufikira tsopano chifukwa cha uchimo umene unalowa pa dziko lapansi ndi Lucifer ananamba kuukira Mulungu kumwamba nachimwitsvada ndi Yehovha mabvuto imfa nkhondo zalowa lero Bible kuti chiyani cholengedwa chonse chikubula mmene tilili apa ena moyo wathu wonse matablets ali mthumba khale khale ndikamweko pang'ono chayamba cholengedwa chonse chikubula apapa uli nyamata undituma nyabu akangoti imirirani nja waimirira lero kungoti imirirani muone tanyamata tingoti nja akulu yamba mayo chachabira mwira mafupa umaita uliro kuti khokho grease what umene uleto ndithu cholengedwa chonse chibula anthu akulira anthu akudandaula cholengedwa chonse chikubula zoyipa zizabwera chifukwa cha Lucifer satana mdierekesi wachabe chabe ndi cholengedwa chonse chikubula zilibe kanthu kandi wolemera kandi wosauka aliyense akubula pali mavuto anthu olemera nadziwa zimenezo asaizi yawo mukaona anthu olemera mamini basi mbuye msese akugona sakugona mpaka 2 a.m. tulo osabwera ali sana gonebewa tulo siti kubwera akukanika gona mutu kome chuma mbwerekete chifo mtendere subwera mchumamo umabwera ukadziwana ndi Yesu amene amatipatsa chigonjetso amai ndi abambo za mtendere phunziro la mtendere kubwera kutsogolo msadadaule koma pano ndifuna ndikuzeni kuti chilengedwe chonse chikubula nawonso osauka ali ndi mavuto tawosauka sauka mapresidenti andi mavuto awo achipresidenti presidenti akathamiso nkhano akapita kunyuma waja zondibwerekesa mutu saizi yawo chilengedwe chonse chibula chikubula mavuto achipresidenti siwabweka ndi akulu mutageza dziko ngati la Malawi lonseli mavuto onse papewa pako ndimasewera uyene kwa mabula usiku chilengedwe chonse chibula mavuto avuta ndi akuti chiyani iye Paulo akuti ndiyamika Mulungu chifukwa cha Yesu Khristu ndikuyamika Mulungu vesilo sinaliwerenge ayi koma mwina kuti mulibve bwinobwino mfandira bwino Aroma 7 verse 24 ndi 25 ndiyamika Mulungu mwa Yesu Khristu ambuye wathu ndipo chotero ine ndekha ndi mtimatu nditumikira chilamulo cha Mulungu koma ndithupi nditumikira lamulo la uchimo pamenepo Paulo akuti ndikuyamika Mulungu chifukwa cha Yesu Khristu Yesuyo ndiye mpulumutsi ndikuyamika Mulungu chifukwa cha Yesu Khristu mpulumutsi autandauzo chiyani Paulo mbera kuti ndikuyamika Mulungu chifukwa cha Yesu Khristu wanena yekha kuti mkati mwanga mulibemo chabwino ndifake ndikati ndichite chabwino ndikulephera koma choyipa sindikufutikira kuchita chifukwa uchimo uli mkati mwanga ndiye kuti tsopano pompo mkakawerenga kuti adzandira nditsandani mthupi la imfa ili phunziro limene ndiye lili mawa musataye mtima adzandira nditsandani mthupi la imfa ili phunziro lake lili mawa koma mumve kumapeto kwake akuti ndikuyamika Mulungu chifukwa cha Yesu Khristu ndikuwuzana amayi ndi abambo zovuta zonsezi Mulungu wathu ndi wabwino koma dziko ndi loyipa layipa chifukwa cha satana mdierekezi nkhondo imene anayiyamba kumwamba sanaisiye yayi anapusitsa ndi kunamiza angelo kumwamba kucha ngati anatha kupusitsa angelo kuli bwanji ndi ife anthu a dziko lapansi atachigwetsa kumwamba kuja ndi kudzagwa pa dziko lapansi thasa anapanga pulani ndi kuchita nsanje jealous ndi Adam ndi Hava chifukwa anali mchikondi ndi Mulungu wawo awo adzinjoya adzisangalala ife tikuvutike palibe tindagwetsenso nawozo ndi anabweretsa uchimo monga muchatafotokozera kuchokera mbaibulo uchimo utalowa mavuto onse analowa imfa inalowa matenda analo haena usachirichika kupatikizapo cancer, AIDS. Antu anakara ukali ngati Kaini kuyamba kupambale wake. Kuchokera pamenepo kufikira na leo dziko lakhalira pa nkhondo, kumenya na nkhondo. Ndinena pano America kuti titibula Syria, ndinena pano kayayamba kasina yambe sinkudziwa, koma nditaulini tinkwapula Syria. Ndepaja sayenda yekha America ali ntanya matata ake mbuyo alinde tieni tikankwapule tikankwapule. Dziko la pansi lingophunzira nkhondo, likubula pa mavuto. Mavuto muli nawo mnyumba kandi kuntchito, kandi pena paliponse muli anafika chifukwa cha Satana. Mdierekezi musapalane naye ubwenzi, amene uchasi bwenzi lanu ndi mdani. Mdani wopya ndi mdani wa Mulungu, ndi mdaninso wa inu anthu a Mulungu. Musapalane naye ubwenzi. Kunamiza anthu sadaleke. Ndifake lero akuphunzitsa anthu kuti kulibe Mulungu. Ndifake lero akuphunzitsa anthu kuti muli ndi mavulu anu opanda malire. Rights without limit. Pasina kuzinga panga zimene mukufuna ndi chisawa watu chimene. Koma kuli Mulungu kumwamba, amene iye mwini anayika zonse mchirongo soko. Koma Satana anabweretsa machimo amenewo. Lero ndifuna kuwuzani kuti kuli anthu amene akutumidwa ndi Satana, nkumanena kuti chiphunzitso choti kuli Satana ndi chabodza. Ndikuwuzani si chabodza, iyabu alipo. Satana mdierekezi alipo, ndipo akundimva nsombe ndunena. Alidatumiki ake anzake omvera, koma ndikukondwera chifukwa tili nacho chigonjetso mwa Yesu Kristu. Ngakhale alimbane nafe nkhondo, Satana ndi wogonja ndipo adzagonja. Chimene chilipo timamatire mwa Yesu Kristu, amene Paulo akuti ndikuyamika Mulungu chifukwa cha Yesu Kristu. Tinacho chigonjetso mwa Yesu. As angelo anapusitsidwa ndi Satana, dziko la pansi lapusitsidwa ndi Satana, koma kwa iwo akhulupirira Yesu amene amlandira monga mpulumutsi wawo, ali nacho chigonjetso mwa Yesu Kristu mpulumutsi wake. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kuti dziko la pansi siliyenda chonchi mpaka na kalekale. Dziko lina mwini wake adzavumbuluka mitambo ya kumwamba. Tiwona maphunziro athu akubwera kutsogolo kuti athane naye Satana. Analimbana naye kumwamba, anamtsatira pa dziko la pansi malinga ndi phunziro lathu la mawa. Koma sadathane naye, akulimbana naye stage by stage. Stage 1 kumwamba anampirikitsa. Stage 2 ndikuwuzani mawa. Stage 3 ikubwera kutsogolo. Stage 4 ndi ichakhala mapeto, ndidzakuwuzani kutsogolo kwa misonkhano yathu. Akadzatero tsopano tidzawerenga verse Bible. Akuti ndidzali werenga ndingonena mawuwo musadandaule mudzaliona. Anaitonena ndikulimva ndimalimva kukoma akuti dziko la pansi lapuma lilidu. Lilipo verse loterolo Bible. Tidzapuma, tidzapuma fa nkhondo ikuyenda mmastage. Koma inu chimene Mulungu watipatsa, chimene Mulungu sanga tilande, mundimvere amalawi ansanga kumene muli. Chimene Mulungu anatipatsa, chimene Mulungu sanga tilande, ndiye ufulu wosanga. Adamu ndi Hava anali ndi ufulu wosanga kumvera Satana kapena kumvera Mulungu. Chimene ndiopsa ndi Mulungu nchakuti Mulungu samabwereza bwereza kuyankhula. Anangonena kamodzi zipatso zonse za munda mudyeko, koma chipatso cha mtengo wakudzisa zabwino ndi zoyipa uli pakati pa munda musadye. Tsiku limene mudzadya mudzafa ndithu. Sanabwerezenso. Zinali kwa iwo kuti achita nawo chiyani mawu a Mulungu. Zimenezo mudziwe kuti pamene Mulungu amaopsera akangonena sabwereza, zili ndinu zimene muchite nawo mawu a Mulungu. Koma Mulungu wapereka ufulu wosankha. Adamu ndi Hava anasankha kumvera Satana. Lero metikulalikira uthenga ambiri akumvera pa wireless pa TV, ena ndife tili pano. Koma ndikuwuzeni nonse mukundimva nthawi ino kuti muli ndi ufulu wosankha kulandira uthengawu kapena kukana. Kubwera kwa Yesu Kristu kapena ayi kunkana osabwera kwa Yesu Kristu, ufulu umene muli nawo. Mulungu ndi wamphamvu kwambiri, akhoza chita china chilichonse. Koma sagwiritsa ntchito mphamvu zake kuphwanya ufulu wakusankha wa ife. Ayi amatilola tisankha. ndialiyense adzakolola adzalandira malingana ndi kusankha kwake. Aliyense adzalandira malingana ndi kusankha kwake. Lero ndikuti Ambuye zikumkwambiri chifamwa tizindikiritsa kumene mavutowa anachokera. Anthu ambiri akhala akuimba mulandu Mulungu kuti a Mulungu uyi wangotisiya mwina Mulungu yokhulibe bwanji mavuto onse mwina wagona kapena Mulungu anangolirenga dziko nkungo lisiya lidzingoyenda lokha bwanji mavuto onse wasakusamala. Aa, vuto ndife tikulira ndi kusintha kwa nyengo koma wasinthitsa ndani ndife tadula mitengo tokha titembenukanso kumachita blame Mulungu. Koma ndifuna ndikuwuzeni inu ndi ine tina umwayi wakuti tikhoza kukhala mbali ya Mulungu. Ndikumuwuza Mulungu sitikufuna kuyenda ndi Satana, sitikufuna kumvera Satana, tikufuna inu Ambuye mukhale Mulungu wathu kunthawi zonse, tikufuna kumvera mawu anu mpaka na kalekale. Ine ndinapanga chitsimikizo ndikuchibwerezanso chitsimikizocho kuti ndidzamvera mawu a Yehova Mulungu kufikira kumapeto a nthawi ya pansi pano. Kodi limenero ndi pemphero lanu? Ntaona banjani, tiye ndipemphere. Mulemekezeke Yesu Kristu mpulumutsi wa dziko lonse, mulemekezeke Mulungu Atate wathu wamphamvu yonse amene munalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Tikuthokozani fosi munatibisire chinsinsi ichi kuti tidziwe kuti zoyipa zonsezi pa dziko lapansi pano zinadzabwanji, machimo osewa anadzabwanji, matenda ndi imfa zinafika bwanji. Tadziwa lero kuti mdaniyo Satana mdierekezi amene anaukira boma lanu kumwamba nafuna kulanda boma lanu nalephera ataphunzitsa ngero yemweyo anachimwitsa makolo athu oyambirira Adamu ndi Hava pa dziko lino lapansi. Kuteroko uchimo udalowa. Kuchokera pamenepo anthu akhala kuphunzitsidwabe ndi Satana, takhala tiphunzitsidwabe ndi Satana ndikunamizidwa kuti inu kulibe. Lero ndi phunziro limene tikupempha Ambuye mutirandire mutikhululukire zochimwa zathu. Tavomera kuti ndinu wachilungamo ndinu woona. Pachifukwa chimenechi Ambuye tikupempherera mtsogoleri wa dziko lino mai Dr. Joyce Banda, mumpatse nzeru chikondi pa dziko lino ndi anthu a mdzikomo. Simungayike mtsogoleri ndi kumsiya yekha ayi, chifukwa Satana abweranso ndi kumphunzitsa. Chotero ndikupemphera mukhenaye pafupi kumene ali kumpatsa nzeru, kumpatsa mphamvu, kumpatsa mtima woopa inu Mulungu, mtima wonthuthumira ndi kunjenjemera pa mawu anu kuti akachite mwanzeru pakutsogolera dziko lino. Tikukumbukira nduna zake pamodzi ndi MP, mafumu mmidzi ogwira ntchito mboma aliyense kuphatikizapo mmalawi aliyense, mutithandize kuvomera kuti inu Mulungu muli wamoyo chikhalire ndi kuti ndinu nokha mfumu pamwamba pa zonse, kuti inu tikumvereni kuti tichite chifuniro chanu. Mudalitse anthu anu amene afika pompano, mwaperekeze kuti ayende bwino akafike bwino mnyumba zawo, mwabweretsenso konkuno mmawa. Mudalitse onse amene amvera pa TV ngakhale pa wireless, chisomo chanu chikhale nawo mu dzina la Yesu Kristu mpulumutsi wathu. Amen.